Ndaphunga nomageba okhulumayo phola obusinqa besithuthu. Isosimo tema sentemza semhlumayo madoda. Namhlanje sithe nje sisayihlelele kusemnandi. Kwaphuma lapha amahebies noma ngithi indaba ezibuhlungu enyantisayo bethi uNkunze Bovu Mhlonga waziwa ngegama lakhe langempela uMasoja. Wakamsiza kathi wakasekho emhlabeni udlule ngenyantisayo ingozi. Kanti zonke lezo ndaba akekho ozile ngaphambili wasemndenini noma wasefamilini yakhe uNkunze Bovu Mhlonga noma wakwa-SABC wayiqinisekisa. Zithrendile-ke lezo ndaba enkanza kwathi sitholile sonke sabuhlungu ngaphakathi sashera amaphosti senza njalo njalo. Kodwa kuthe ilanga lingakashoni khona namhlanje u-SABC lapha kuzalwa ku-Twitter wasuza ngaphambili wathi uNkunze Bovu noma uMasoja Msiza uyaphila. He is very much alive. Usesekhona ingane zakwethu, usazobabasa, usazosho ukuthi danki Jehova.